funa ukubonga kakhulu ngibonga kakhulu imthandazo yenu eniyenzayo ngaso sonke isikhathi senathi uNkulunkulu anganika amandla njalo ukuthi imthandazo yenu sheshe ifike kuye inkinga nizibikayo sheshe zisombululeke bahle futhi abafundisi abangesabi ngoba nangesithunywa sikankulunkulu kumele iqinise awumele iy'ntando zethu la mhlabeni ngifuna futhi ukuthi ngibona abaholi bekhona ikakhulu ubaba upremier wala kule province ubaba unyanda umkhonto macingwane kanye nabanye abaholi abakhona bona nabaholi bembokodo bakhona yala kwi-province nabaholi bentsha bakhona la kwi-province nabo bonke-ke abaholi abaqhamuka ey'nhlanganweni ezahlukahlukene nani nonke enikhona lapha phakathi kwethu ngifuna ukuzibongela ngiphinde futhi ngizibongele njengoba ngake ngabonga eminyakeni eminingi edlule kunezinto ezike zihlele abantu zikulandele noma uthi uyazivika zingavikeki ngo-2005 ngicabanga ukuthi uma iy'balo zami ngiyihlanganisa kahle sekuyishumi leminyaka neminyaka emithathu ngavela enkantolo ngibekwa lamacala engibekwa wona namhlanje angaze ngizwe ukuthi umuntu ubekwa icala elilodwa lichithwe liphinde libuye futhi awukho umehluko nomncane ehlile manje hhayi kade maningi esehlile manje angazi ukuthi lawa athethweni lawa asukile elinye ijaji lapho emgungundlovu lathi malikhiphe isinqumo lingikhipha phambili ngoba awekho namacala akhiwe asungulwa kwaboshwa amanqenenyathi epolitiki I think kwakujaji unajison uhulumeni wa-aphila ukuthi kufanekele ngilahleleli cala noma kumnyama kubomvu njalo kwatholakala ukuthi ngempela ngempela ijaji lali-right kwatholakala izinto ey'qoshwe phansi kwaba bekhuluma ngemfihlakalo futhi angiboshelweni lokhu sekudume ngokuthi ama-tapes ayakhuluma ngiyofisa nje ukuthi nenkantolo uma iqhubekile ngoba sizoyi-challenge azo ichallenge bona basithathe kanjani lesinqumo kodwa uma iqhubekile akalalelwe yizwe lamatheyipu ukuthi ayithini ukuze le nto engisho nizwe ukuthi ngangingakhulumi nje ngoba ngizonda abantu yile nto eyabangela ukuthi abashushisi babone ukuthi abalihoxisi icala ngoba bonile bangibophela amanqinenyathi libuyiswe ipolitiki namanje kukhona amaqembu aphikisayo ipolitiki ayikho dololo tololo abakwazi ukuxoxa parliamente bawine idebate benza idemokrasi yethu ibe isimanga baqhuba iopposition yabo nothe parliamente enkanto ayiki politiki yibo laba ngaphezu kweshumi leminyaka eselokhu beyinkantolo bathi sifuna leli cala sifuna leli cala sifuna leli cala namathephi la uma uzokhulunywa ngawo ungaze uthi imina lokhuluma phakathi ukuthi because kuthiwa zuma tapes hayi kukhulunywa ngani abanye abantu abakhuluma lapha phakathi bebopha amaqhinga okungibopha asiyekekelele ngoba sengibekwa icala njengoba ngize namhlanje ngizobekwa icala ngibekwa la macala engabekwa wona la okwathola ukuthi angamancini enyathi iy'nkantolo zisathi hhayi ake ngiqhutshwe ngiboshwe kuningi-ke sokungehlele um njengensizwa mna ngiyazi uma uyinsizwa izinto ziyakwehlela nje ziyakwehlela nje uma ngithi kwenze njani akekho okhulumayo kodwa bakwaze bayixoxa baxoxa la magwaba bethobayo ngelinye ilanga ngeke singene endabeni yecala leli manje ngoba selibuyele ezenkantolo kuthiwa iindaba zasenkantolo kazixoxwe emgwaqweni abafundele bathi subjudice ngeke ngiyixoxe nje into eyenzekile namhlanje sifikile labeka icala lase lihlehliswa lihlehliselwa ngubani mhlaka 8 kujuni ngoba kusekhona imininingwane esazoqhubeka ngithena nje angikusho lokho ngoba ikhona okukhulunyiwe niyokufunda ngisho emaphepheni ngoba iy'ntatheli bezikhona angikukhulume okunye lihlehlile siyobuyela enkantolo mhlaka 8 kujuni ngifuna ukunibonga-ke ukuthi namanje ngemva kweshumi leminyaka neminyaka emithathu lapho khona naninginikeza isapoti enkulu namanje ngisaqhubeka nisenze njalo ngokwazi kwethu ngokwazi kwethu umuntu uma ebekwe amacala akusho ukuthi usegwetshiwe usenamalungelo agcwele awonke umuntu uma beyibeka ngesingisi bathi innocent until proven otherwise bayamangazaka abantu abafuna ukungithatha sengathi sengiyisiboshwa nabantu engibathembile nje impela nabantu engazi ukuthi impela bayizingcweti zomthetho bafuna ukuthi ngiphathwe njengesiboshwa iy'boshwa ezingahlangani nabantu phezuzocela ugwayi so ukuba khona kwenu la kubonisa ukuthi indaba ye-constitution ngomthetho neyazi kahle aniyizwa ngendaba ngoba alidedelwe icala liqhubeka uma lizoqhubeka ngoba zikhona iy'ngqinamba ngaleli cala lize lifike ekugcineni futhi abafuna liqhubeke mhlawumbe mase liqhubeka bayofisa ukuthi lingaqhubeki. Ngoba amanga namanqene nyathi ebhekene neqiniso kuyobonakala. Ngibona macala okuthengwa kwekhaya. Ngathengwa ngila kwiprovince mina ngiyi MEC. Ngithengwa government national. Mhlawumbe kwakuwumoya wami awulapha. Angazi. Kuzokangitshele kumuntu. Ngenzani? Kodwa-ke asiyekele inkantolo. Umsebenzi wenkantolo lo. Kodwa lisangonisiwe igama likaZulu. Noma bekhuluma ngoZuma abasho ukuthi kunama allegations against uZuma. Kuthiwa nje uZuma isikhohlakala. Banenhlanhla abantu bengasashaya. Ngoba ngabe sengashaya abantu abaningi ngesikhulu. Abakhulu uZuma besho njalo. Kodwa-ke hhayi. Ngizama nje ukusho ukuthi mina sekungitacele manje ukuthi abantu abaphethe umthetho ezamacala nabantu bezepolitiki njengoba umuntu ngamunye ngamunye enamalungelo nje mina bacabanga ukuthi anginawo. Basho yonke into abayithandayo. Impela njengoba ngisho nje banenhlanhla ukuthi abantu abasashayo. Lokhu kungenadosi nje. Lo ungenabuso mhlambele endishiye. Kodwa-ke akuthusi lokho ngoba ngiyabazi abantu mina. Ngazi le nto okuthiwa umuntu onobuntu. Ngazi noma nabantu fula okuthiwa uhlaza lo. Nabantu fule kuthiwa uyeyisa lo. Abafana abantu. Kodwa-ke ngafunda isifundo esihle ukuthi umuntu uma ekweyisa myeke ngisukumlandela ngoba wena umuntu wangempela. Ngisekuthuka ethi uyinja hleka nje uyihambele ngoba uyonisha futhi uma ungase uphindizele kuphindise kuye sokusola ukuthi kanti uyasola nakuthi uyinjana ulelani pho ngoba uyonisha uhambe ngenyawo ziwu-4 awunawo umlomo ucijile awunamsilo omude ukhathazwa yini ke. So uma bethuka ubusuku nemini ngiyababuka nje ngisho amapolitician akhuluma ngami ngiyababuka nje awazi napolitiki amanyawo amavukane nje akazi nokuthi buye wapi. Ngike ngezwe elinye lithi uZuma akangakhankasi kulolu khetho akangakhankasi. Ngathi yibo-ke labantu engangibashaya msemhle faka induku nje ngithi qonda ukuthi ithwini. Yabonga bakwethu. Akulona ilanga lokukhuluma leli ilanga lokubonga. Ngifisa ukubonga futhi iy'khulumo esezibe khona ngemva kokuba sekuthandaziwe. ezishizi ntezi baluleke kabi kitina tinandle mnyama kona into eningayazi indlu mnyama ihlupheka kulo lonke izwe akukho lapho kufika khona ingahlupheki kwezinye indawo nje amazwe namakhulu nedemokrasi eku badutshulwa njalo nje badutshulwa senilikhohliwe lelizwe ukuthi liphi konje bake bahlala phezu komuntu bemklinya wathi uma uyavaleka bawuvala wafa ngoba emnyama ngisho ungaya kuliphi izwe ngisho ungaya kwelamangisi lapho kuhlala khona abantu abamnyama kunomehluko nalapho kuhlala khona abangemnyama umthwalo womuntu omnyama kunzima ngenkathi kuqoqwa abantu bedayiswa njengempahla benziwe igqila iningi labo kwakungabantu base-afrika elacebisa amanye amazwe ngenkathi amazwe aseyurophu ehlangana ejalimane exoxa ngokuthi aweze afrika kuleli zwekazi lase-afrika azolehlukanisa enze amazwe awo e-afrika abakaze ayenze kwenye ilokhuzana i-continent yenziwa la thina kuphela ngiyababona nje abase-Latin America kodwa la kwakufiwa usizi lwama-systems abuhlungu adlule kumuntu omnyama thina-ke silwela inkululeko hhayi ngumlomo sange naphakathi sizimisele ukufa nokufa sayiwini inkululeko ngo-1994 inkinga yethu manje ikakhulu le ngizondelwa yona ingoba ngithi ayipheleli inkululeko uma unepolitiki uphele ingekho i-economy ingekho i-security ezandleni zakho ilezo zizathu-ke sigijinyiswe iy'nkantolo zokuba sizame ukuvala umlomo twathula zohlakaniphisa abantu lamba nje wena ulungile ungabi nandaba nabantu abaney'mali ngoba ngeke bangene ezulwini ngizwe kahle iy'khulumo izikhuluma la ngivumelane nazo kwanele kulungile mina ngiyenkantolo kodwa azilungise izinto akuphela indlala awubuye umhlaba ayishintshi i-economy besezandleni zawonke umuntu radical economic yeses ngiyabonga bakwethu bonga kakhulu lokhu enikwenzayo libonisa ukuthi ithambo lowakini niyofalafelika elifakhona ukubumbana kwenu kuyimfihlo yempumelelo uma ningabambene ningabumbene ningekho united lihlakazekile isitha siphephula kalula nje kodwa uma nibambene nihlangene niyoziwina zonke eniyozilwa ngiyanibonga ke bakwethu ngifuna ukubonga kakhulu abefundisi bami ababhishobhu abahlale bekhona ngaso sonke isikhathi nababhishobhu abamla abadidekile ukuthi ivangeli kufuneke lihambe kanjani benza lento esiye sizwe abefundisi bethu bekhuluma bethi ohluphekile nowonile ufuneke asingathwe akhulekelwe abaholi bezenkolo. Akushiyi ukuthi uma umthola ekhathazekile esenhlungwini ngicindezele. Enye inkolo le angazi noma eyaphi le nkolo, kodwa iThixo akasho njalo. Ngiyabonga ke babethu, bonga ukuthi nibe khona somanje ngaso sonke isikhathi. Amandla awethu ukuthi ngikhuluma nogandizwa kahle ukuthi
former President Jacob Zuma addressing the multitudes of his supporters outside the Durban High Court shortly after the postponement of his corruption trial to the 8th of June. And Zuma crying victimization, saying that he's been victimized. And he's been making this call ever since the case got to the fore and since 13 years ago.